ikiganiro bica ku muco wera TV twonge kwa ramutsa tubifuriza amahoro y'Imana ego nkuko mubibona nubu turafise umushitsi aguma kutoganirira turacari muri ya ntara ya Kayanza rero uyu mwigeme mubona batubwiye yuko yarozwe yarugwa ibintu bitari bike hanyuma rero baramusengera none rero twaguma tumuhakanya atwidondore hanyuma tucire ku ncamake ingene vyari bimeze ningene Yesu yamugiriye neza kazi
cyakajenakajene ariko atisa Imana Janete hanyuma ibitangaza Imana yankoreye barandoze burya rero bandoze burya tugira ati ntabwo ari bikomeye rero mu nyuma birakomera nyine ku bwo umuntu bisa nk'itangura yamanje ankubita inkona nkubise inkona ngira ati nugushyina burya rero nkubise iyo nkona ngira ngo
nkubise amaja he
aho hakugikwimbo
mvugaho yagukutumbereje yagukubise he
nkubise bene ngaha mu bitu
mhm
burya rero yinkubise candaremba hari kwa gatanu nyamusi hano nyene hari hatembeye abashitsi burya hatembeye abashitsi barasengera numva biragabanutse burya rero basengeye niho abashitsi baza burya buke hari kwa gatandatu umuyomba cambyira ati ko dusize uvuga burya rero uhava uvuga uko ngene byagenze ubyagiranye nkuko twamwabigenjeje agukubitiye nkone burya rero uwo mukecuru umuyomba yavuze ngo tubyagiranye burya rero ndabivuze uko byagenze burya rero uwo mukecuru acarakara ngo ntabwo yankubise burya rero nahejeje nyene kubimwagiriza uko byagenze uwo mukecuru mbere aravuga ngo baze kuraba ngaho yaciye ngo barabe yuko ngo ibirenge byoboneka ngaho yatambutse aza kunkubita iyo nkone burya bashobora avuga ati ntitworaba ibirenge ahubwo we niwemera ikosa burya rero uwo mukecuru aranka kwemera burya rero nkajeje kubimwagiriza nyene naratashe muhira duvuye nyahantu duhejeje kubimwagiriza nyene biranka yuko nosubira kuvuga nabona nyene nk'umuntu gusa nkamubona bikanka yuko noduze ururimi ngo ndamubyire uko ngene merewe bikanka burya rero abakozi bakaguma nyene bajya gusenga ibyo birahera twumva nyene yuko nakize nyene nakize bukeye hamaze iminsi nyene nakize numva ati ubu nakize hamaze iminsi rero niho nyamukecuru yacayongera kurishya ibindi bintu nyene bongera barasubira nyene barajya mu maza baravuga ngo baramugiriye imbabazi burya bamugiriye imbabazi acayongera nyene arasubira nyene araroga ibindi burya rero ibyo bindi mukuza bimvamo hari kwa gatanu burya rero tuvuga ngo tije gutegura je numva umenga sinoja gutegura numva umenga nyene ndembejwe niho naca mvuga ati singenda gutegura burya rero niho nareka kuza gutegura Shanguma muhira nyene nkumva ndarembye baravuga ngo reka duhamagara bagusengera nyene baraza barasenga birakira bimaze iminsi bikize numva nyene ari nka malaria ariko Jesse narinzi ibirindimwo Imana yoyo niyo yari izibyari ibindimwo burya rero dushatiragira naho ne numva biragabanutse bigabanutse niho haca ari umunsi wa Mungu burya rero nyamunsi wa Mungu abakozi nyene baraja kusengera nyene ntavuga burya abakozi b'Imana barashitse barasenga nyene nongera ndavuga nyene nkuko nahora mvuga ariko iyo ngwara nyene ifashe yacinyugara mu mihogo sinongere no kuvuga n'umukozi nkamuraba nyene aho uko no mushubiza bikanka yuko novuga burya rero nyamunsi ari kwa Mungu bica birafata nkumva je n'inzoka yo mu nda ariko je simenye ibindimo hageze nka saa kumi n'imwe abakozi bashitse muhira nyene na ba muyomba batashe kubera nyene bari batashe nyene kusengera nyene mvuga hageze nka saa kumi n'imwe nyene bitangura kuza hacamanza haza amabuye abiri n'ubupirekereyo butatu ibyo birahera inyuma y'ubwo bupirekereyo butatu haca haza ibuye rimwe burya abakozi rero baca baraza gusenga inyuma y'iryo buye haca haza imbugita inyuma y'iyo mbugita haca haza intobotobo inyuma y'iyo mbugita haja ijo ntobotobo haca haza ibindi bifundikiye mu kirembe ibyo birahera ibyo biheze ku wa mbere naho ku wa mbere niriwe nzana ibintu by'ubujo bamenaguye nyene ibyo birahera ibyo biheze ku munsi wa kabiri naho niho naca ntangura kuzana amacupa arya abadamu bisiga amacupa nyene araza amacupa ayarahera amacupa yeze rero acyaza ibishirira gishirira gusa cyaje ari kimwe burya rero ibyo biheze ncanumva nakije nyene abakozi basengeye nyene numva yuko nakije nateye mitende niho hamaranye ni misi nyene ncanogera ndafatwa nyamusi hari kwa gatandatu nyene na muyomba nta warahari muyomba yashitse nka saa 10 menga hari nka saa 10 Jesse nibuka amasaha kubera iyo ngwari fashe nubwenge bwaca bugenda sinibuke naho gereye burya rero ayo masaha ageze muyomba baba nyene numva nyene birakaze mu kuduga burya rero hariho umuntu muhira cenda mu byati nyaruko mpamagariye muyomba aje asenge burya rero muyomba yabaki hashika icupa ribarira duze iryo cupa riduze nyene barasenga barasenga iryo cupa rimwe riravamo burya barasenga muyomba camanze hamagara abantu ati bavuga ngo nukubesha tereka mpamagara abantu atari nabo kugo rusengero tibabanyama hanga burya rero acaraba telefone abaca baraza ati mwebwe muraba mubibonye ngwego turabibonye burya rero abo bantu nyene barabibona abo bantu nyene bakicaye ngaho hacahaza irindi cupa nyene gikimanye nyene ricariraza abaca bararibona burya muyomba niho acavuga ati umwana ntiyoza kumfana reka ndabyegereza imbere burya muyomba acaragenda arabivuga nyene gusa yabivuga nyene ibyo bintu nyene byankizemwo bikaguma biza nyene biza muyomba aravuga ati umwana yomfana ni kubyegereza b'imbere burya rero muyomba niho yabyegereza b'imbere ibyo bintu nyene byamaze guheramwe nyene numva nyene nakize nakize nyene atani bindi niyumvamo numva Imana irankoreye ibitangaza n'ukuri je Imana yarabonye yuko nteka n'umugabo nzomushingira intahe n'umudamu n'umwigeme n'umusore kubitangaza Imana yagiye irankorera je rero n'ukuri kubitangaza Imana yagira nkorera nararaba nk'iyo mbugita naraba nk'ibyo bicupa nyene byamvuyemo nkavuga ati burya rero jewe subiye inyuma naravuga ati ubuje bazosengera bambyira ngo niwizere mbonye kivuyemo nkaca mbere numva kwizera bimbanye kure bambyira ngo niwizere nahengera gusa bagiye nkaca numva umutima uramvuyemo tije ntibizomperamo ariko bagaruka bongera bagasenga nkabona ibindi biramvuyemo nkaca nongera nkashira umutima hamwe tiburya biriko birahera nkumva kumwe byaduga nkumva umenga biriko birahera kubera bimvamo kimwe naja numva kimwe kivuyemo gisohotse cyahasimbira mu kindi bikaca biheruko naja kumva nyene biheze basenga nkumva nta kindi kintu gisubiye gusimba burya rero barasenga barasenga byose mbona biraheze gusa n'ukuri Imana yarankoreye ibitangaje je nari nzi yuko ntazongera kubaho
none biriko birasohoka n'ibyakubabaje mu muhogo
oya bisohoka ntabwo bene ngaha nababara ahubwo nababara bene ngaha aho byantemaguye ahubwo ntabwo nababara
ego muvyeyi ndabona umupapa nagomba ngo nawe ndamuha umwanya avuge
ico gihe turiko turasengera uyu mwana nkuko byagenze burya aya mabuye iribuye muraribona iri nicyo cyatangiye gusohoka nicyo cyabaye cya mbere y'ibindi byose hanyuma icya kabiri cyabaye iri nyene turiko turasenga ibyo rero biguma bizuka ibya gatatu byabaye utu dupirekereyo muratubona ni dutatu nabyo bica bizuko hanyuma tuca tuguma turasenga duhejeje gusenga niho haca haza ibuye iri nyene muraribona iri nacyo nyene bizuko nyene imaze gushika inyuma yabyo yibi nyamubona hace hazi y'imbigita nawe murayibona uko yaje bo imbigita imaze kuvayo inyuma yayo hace haza ikirembe gitekeyemo ibintu by'ibicanga canga tuguma turasenga duhejeje gusenga rero inyuma naho hace haza izi ntobotobo zaca zitanu nazo nyene duca tuguma turasenga Imana natwe inyuma y'izo ntobotobo hacatse kigishirira murakibona uko kimeze bari bagicanye ko barakizimya nacyo caraje duca tuguma turasenga Imana iguma iratwiyereka inyuma yabyo y'iki kigegene hace haza habanza haza iri cupa iri muraribona nacyo nyene lirapfayo hacakikwa ko niri cupa nacyo nyene muraribona hanyuma nagerageje kurumura aya macupa ngo ndebe ibiri mu imbere iri nsanga cyutse uyu munyota mwe n'ucyabacana muziko iri nacyo nsanga harimo umunyota n'amavuta y'inka nabyo n'ubu nyene biri cyarimwo tuguma turasenga niho nahamagaza aba abatware tibaze barabe bagire nabo icyo bazoshingira intahe ntibazovuge ngo twebwe abasenzi turabesha icyo gihe na bwiye chef de zone acabwira umukuru w'agacimbire n'umunyumba 10 nankuri y'umutumba ati mwebwe nimugende mushika aho hantu muraba ibyo bintu kwa rukuri bamaze kuhashika abatware yaciye adahwa ururunonko murabona uko rungana kandi bi byose yabidahwa by'umutsu kunyene ntanakimwe cyaba gitose kirimwo byaza by'umutsu kunyene bo abatware babonye ururunonko umutware wa mbere abonye arudashwe nabonye ahaguruka ngiranga arasohotse naho sinamenya ko yirutse haca hasigara umwe tibijya bintu mbonye biteye ubwoba duca turasenga hageze mu gitondo ku mugoroba niho haca haza iki ururujo kwagakunga murarubona nako nyene kwazana ibi byose byazana na mukanwa ukundi ko ndabibabwira ntimugire ngo harahandi byazananye nako araruzana hanyuma inyuma rera chatzana utu natwo nyene tuhambiye mudushashikucya nutujo nyene twibikunga natwo turaza hanyuma inyuma acatangira kudahwa utu natwo duca turaza bo hanyuma inyuma aratahwa n'utu byose bya byari bitekeye mu mashashi nje nabihamburuye turaza hanyuma inyuma acaratahwa n'ibinyene bica biraza hanyuma inyuma ya byose yaciye adahwa iribuye murabona uko ringana nacyo nyene riraza rimaze kuza duca tuguma turasenga hanyuma haguma haza ututuntu mubona utu twaraza yara ikokomora tukamera nk'udukorotse bikaguma biza ututubuye twose hanyuma inyuma ya byose haca haza iki kiyo ndumuye cyace kimeneka cyari kiyo kitoroshi ututuntu mubona twamanyutse amaze kutudahwa cyari kiyo kitoroshi hanyuma birabandanya kuwo munsi wa nyuma icyo yatashwe ubwa nyuma niho nariko ndasenga nshambona haje iki gicupa kikiyo murakibona icyarakidahwa inyuma yabyo nca iki kimaze mbonye giserutse n'ubundi naciye mpamagara ba batware tibaze barabe ibi bintu murabona ko byari bikomeye abatware baraza bamaze gushika yaciye adahwa iki kintu murakibona uko kimeze n'uko gisongoye nubuki cyo hanagira ati noneho mu mihogo sinzi uko biza kugenda arahakomereka ntabona uko nzomuvuza mu mihogo nacara kidahwa abo bantu bahari naciye mbona nabo bahaguruka bageze ubwoba baca bariruka cyangumaho ndasenga nchangiranya mbona haje ikinacyo cyanguma ndasenga ariko ingorane ikinacyo kizakuza cyaje gitambamye gucya kuko amaze guhagwa cyane naca nama ndamwasamika nka cankora mu kanwa hijya mu mihogo nkaca ndabigobotora byase kukoroka ngo bice mu kanwa nkabikwega bikaza niho nagiranya cambona adashkuru nako kandi urunako ingorane nako ntabwo gwaje rumeze gucya nako gwaje rumeze uku kwaje rumeze gucya nyene narukweze ntumye y'intoki hijya nchanda rufatisha intoki ngaha rucaruza rumeze gucya nyene iki nacyo acarakita hunyuma rero nyagitsenya nchambona nubundi adashwe iki ariko ibi byose naguma ntabaza abantu tibaze kuraba ibiriko biraba abantu bakaza hijya no hino bakaraba ibiriko biraba koje naca ndababwira ati imana yacu ntiraba abantu basambana ntiraba abarozi ntiraba abantu b'imborekwe ntiraba abantu bakora ibizira navuga ati mwese nimwicaraha habona nabasenzi bicaraha kuko nitwamara gushinga intahe namwebwe mutihanye mumenye icy'Imana yagizene yagiyikora inyuma ya byose rero hace hazi iki eya iki kimaze kuza iki rero byaragoranye cyane kugira ngo kipfeyo kuko nacyo cyaje gitambamye gucya nyene nagikwega nakora hijya no hino nkumva kirafise ubuki bukarishe cyane nkaca niyumvira ati noneho kiramwica iki cyo ntagikira hanyuma nguma ndasenga Imana ndakwega gica kiravayo kimaze kuvayo niho naca ndamubaza ati none ubumva bimeze ne yumvirize aho byari biri naho byafata ko byo babyahetseyo umwana arambira ati numva kabisa aho byari biri atakintu nakimwe kiriyo cha ntangira kumubaza none ibi byose ko byaje bimeze uku none wumva mu mihogo bimeze ne umwana arambira ati mu mihogo harakomeye kandi cyo shimira Imana ibi byose nubwo byari mu nda yiwe twaramuho twajya akagira akatujya kenge kagarutse yala tujya ibi rero byose mubona nukuri n'abantu benshi barabizi kandi ndabishingira intahe kandi hari n'abandi bantu babishingira intahe benshi abona giye mpamagaye ibi byose byavuye mu nda y'uwo mwana nuko byagenze
none mugerageje kwimvira uwo muntu yamuroze ni wa wundi yamukubita inkoni niwe yoba yarakoze ibyo bintu
uwo muntu yamuroze nuwo yamukubisaga ko niko mu bitugu kuko harageze gihe ncampamagara aba batware baraza aravuga ati jewe nukuri abana biwe ngiye kubaha amahoro turandika n'urukaratasi rwa mbere ndarubika kwagiye kumpera abana amahoro ariko inyuma yo kubaha amahoro niho ibi bicupa ibi inyuma avuga ko agiye kubaha amahoro byaca biza kubera yavuga ko atazosubira kubaroga yaciye avuga ati genda musenga Imana yo mu ijuru niyabafasha azokira nanje ndavuga ati rero kubera amajije kuguha imbabazi niyapfa jewe nzoza guhamba ndahebye nta kintu na kimwe muri ibi mbere cyari bwaze aho ubwari ubwa mbere ubwenge bumaze kugenda maze nk'indwi yose tutajyama dusenga ta kintu hajya atanu ubwenge afise inyuma rero yabyo haca niho nabona rero hatangiye kuza ibi bintu ubona yadashwe nongera mpamagara ba batware bongera baragaruka barabiraba nubundi twongera tubishira mu bantu aca yongera yandika urukaratasi rugira kabiri aravuga ati nukuri nta numwe nzosubira nta bana biwe nzosubira kuroga mugabo kubera yakoresha amajini menga yarazi ko yamajije kubyinjiza mu mubiri wiwe byose niho yacavuga ko atazosubira kuroga duca tukomeza rero bimaze kuza twarabyegereje naciye numva umenga nta byigumizamwo nca ndabyegereza abatware ngiye ndabibwira shefu shefu acarambwira ati ntimumukubite toya n'ukuri ntawe dukubita te ariko mutume mumuzana ngaha ku izone uryo uwo murozi yarageze harabyemera byose kariwe yabigize hanyuma rero ubutwara mukuye mu muryango kuko yari mu kadata wacu na data wacu turamuhamagara ibintu arabibona uwo mukecuru rero twara murungitsi wabo yaragiye wabo
none mwimvira kugira ngo abaroge uko kono kose mu wa mwafiki
ikintu jewe naramubajije ati none jewe kari uwo ari data wacu jewe twoba dupfa amatongo none uyu mwana mubona amuhora iki nicyo nabaza n'imbere y'abagabo ati ko yari gutuma yica jewe dupfa iby'amatongo bavuga ati tongo ryiwanje bazoce barisubiramo ati none n'uyu mwana wanje bamwica se hari iby'amatongo yobaburanyako ibyo rero abatware bagaca bavuga ati none kizima yemeye nta kundi uwo nukumwirukana agenda ave mu muryango
hari abantu rero badashobora na gatoya kwemera yuko ibyo bintu byaba byavuye mu muntu hari undi muntu wundi ngaha muri riteraniro yoza agahagarara ngaha akavuga ati jewe twari kumwe narabibonye
yego bariho benshi boza
zana nkundi mudamu nk'umwe azahagarara imbere ya kamera avyemange kuko ibyo ni ibintu biteye ubwoba abantu bari kora biraba kuva mu muntu nk'ibyo ni ibintu biteye ubwoba hari undi muntu none ushinga intati jewe niho nari narabibonye naze nga
yego abagabo ni habanze haza abantu b'abagabo ntagira ubutambuka
we witwa gute
Jenny twandeho ku bwa Celeste
ndi ku bwa uremeza neza ko ivyo bintu byavuye muri uwo muntu
cyenda byemeza kare ubushobozi bw'Imana kuko Imana yari yatubwiye ko tugiye gusengera ingwara zose zigakira kuko uwo mukobwa amaze kugwara twebwe twaragiye gusenga tumaze gufukama tukatakambira Imana ijwi ry'Imana ryatubaliye ngo ndi kumwe namwe yacyo muvunika mwirirwa mwigora musenga kuko uwo mwanya ivyo byose byaza twaricaye turatekereza kimwe kikaza gikoroka nikindi gikoroka uko kose mwagiye mubibona pasteur yagiye avyerekana cyaza gikoroka gushikaho birangira byose biramuvamwo bitewe n'ubushobozi bw'Imana n'abatware bo mwizo ni bose n'abakomanda bari bahari barongoye igipolisi byarageze ku izoni baravyitegereza n'uwo muroza araza kugezaho abategetsi basha bashinga ko akwiye kuva kwako gacimbiri na gacimbiri ko kumutumba tondero bita gwimbogo baca bamufatira ingingo kakwiye kuhava kuko abanyagihugu bari bavuze ati atahapfuye turamwica bafata ingingo yo kuvuga ngo naze kwihana aravyanka vyanse baca bamufatira ingingo baca bamukura ku uwo mutumba na nubu rero arahandi hantu yarirukanwe umuryango curamusinyira n'umutumba nuwo murozi ntakiba kwako gacimbiri kivyo ndabishingira intahe yuko Imana dusenga ari Imana y'ubushobozi ivyo je ndabishingira intahe kwa ari Imana yabikoze.
Mama witwa gute?
Njwe nyandwe Ferdiana.
Ferdiana uwe mu bantu basengeye uyu mwigeme warimwo?
Ego narimo.
Urashinga intahe ko ivyo bintu ari kuri?
Ego ibintu nibyo kuri wewe dusenga duhari Imana twarasenze mbere tusenze nyine hakoroka ibyo bintu hakoroka igicupa bwa kabiri n'ubundi ongera hakoroka ikindi gicupa tubona ngene byari bikomeye turavuga ati Imana we wiyerekana ahantu uyu mwana w'umukobwa umukura ahantu kuko ibyo byose biza twararara amajoro tukirirwa tukarara nta muntu yari akiryama tukavuga ati Imana wiyerekana uko ari ibitangaza icyanyuma cyasohotse ari mu ijoro saa sita y'ijoro niho Imana gikurayo mbere ikimuha niko rasivuga ngo hari igiti cyo kwicirwa kikongera kigatoha kikama ibyamu kikongera kikama imbuto
none akenshi ko abantu baharira yuko abarozi batahariwe wowe uravyemeza
gato genda byemera bariho kuko na jewe byarambaye ko baranduka birakomera ndazi yuko bansengeye nta muntu umwe cyangwa batatu cyangwa batanu bari kunkora ko narokora umuriro kandi sinje nkabona ko ndagukozemwo nkokora gute no gushya mu kanon nka wujye ariko sinje nabo turi kumwe akavuga ati none ibi nibi nta muntu ngaho umwe yari kunkora ko jewe kungwa nari fisa ko barasenge ndakiye
murakoze ego twagomba tumere nkabarangiza iki kiganiro none mwo hanura iki abantu kubijanye no gusengerwa kubijanye n'ibintu bijanye n'amareba mwobwira iki
jewe cyano hanura abantu kabisa mwiki gihe no bugate abantu bose bohindukira bakamenya k'Imana iriho kandi Imana ikiza kandi tumaze iki gihe dusengera abarozi aho bari hose ngo bahinduke kuko Yesu arabakunda yaravuze ijambo rikomeye ngo ntawe naremye wo gupfa rubahari ata abantu bose nabanje nosaba rero abarozi bose iyo bari yuko bobiheba ibi bintu by'amareba yabo bakabiheba bagahindukirira umwami Yesu kuko Yesu arakiza Yesu arashoboye nta kintu kimunaniye hanyuma bakaza nabo bakabasengera bagakira nkuko abandi bakize Yesu ahabwe icubahiro
nagomba rero urangize ikiganiro usenga Imana ushimira Imana yakukijije
Mwanzi nyakwara kugoma ni sana kakanyamana tubone kanyamana muri ya ngoro yawe mana turiko turavuga ibitangaza wadukorega mwami none ga mwami wadukoreye byinshi data isahana kakanyamwami ndakweretse mana bagwaye mana bari hijya no hino mana ugendera bakorera ibitangaza mana ugendera bagirira neza ga mwami none mana turabiyo nk'ibitangaza wagira wadukorera ga mwami none data wohabwa icyubahiro ga mwami none mana isahana kakanya data abagwaye bose ubiyerekega mwami zura bakiza kandi ubavura ku bwa wese.